Niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvuga mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye abari kuvuga muri politike ndetse nandi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido kwabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba aho hari umugambi ugayitse umugambwe ruko ubutegetsi ufise wo gufuta kugataka ku Burundi umugambwe seneri umugambwe uzimbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi aho umugambwe ruko ubutegetsi uriko urategura ikintu gikomeye cyane kandi ginahambaye aho hari akarwi kamaze gutegurwa kagiye kujya kagandagura zimwe mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe seneri ariko bakabikora ku ruyeri rukomeye cyane murazi ibimaze iminsi biba aho umushinga amateka Rwasa amaze iminsi ahura n'amasanganya akomeye cyane ariko bikaboneka ko ari amasanganya aba yateguwe n'ubutegetsi ariko Imana igakinga hakaba hari umugambi ugayitse umugambi uri ku butegetsi CNDFD ofise wo kugandagura zimwe mu ndongozi zikomoka mu mugambwe seneri izindi zigapfungwa izindi zikanyuruzwa zikaburwa irengero byose nyine bikabiriko birategurwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambi uri ku butegetsi babona ko amatora ya 2025 na 2027 ageze seneri igihari badashobora kwegukana ikibanza na kimwe kuko murazi neza ko abarundi bari bamaze igihe kitari gito bahurumbira umugambwe seneri kandi bakababonaga ko umushinga amateka agatorwasa ariwe ashobora kuza akabakuraho ingorane bamaze imyaka myinshi baratewe n'ubutegetsi bwa CNDFD akaba ariyo mpamvu mu mugambwe bari gukora ikintu gihambaye cyane aho bamaze gushiraho akarwi gakomeye cyane kajejwe kujya kagandagura zimwe mu ndongozi zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi hari amakuru menshi rukabateguriye arabana n'ibyo ndetse n'abagiye kubigiramo uruhara rukomeye cyane ndetse n'abatanze impigi ku mutwe hakavugwa perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru mu rwego rwo ku butegetsi Reveriano ndi kuri yo byose nyine kwabateguriye turabibashikiriza mu idonido rya makuru turaza no kubabwira kwirekurwa ry'uwahoze arongoye banke nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengeratwari aho yarekuwe ku munsi wa kabiri ariko hakaba hari amakuru avuga ko byabyaragizwemo uruhara rukomeye cyane n'igihangange mu iperereza ariko byose bikaba bifise icyo binyegeje byose nyine nabyo muraza kubikurikira mu idonido rya makuru turaza no kubabwira ku bindi bintu byinshi cyane abashinga amateka bavuga kandi baheraho berekana ko leta ya perezida Evariste Ndayishimiye ananiwe ko yari ikwiye gutanga imihoho byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido rya makuru wece ubusabwa nacini no gucyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo Bamwe mu bashinga amateka baratewe amakenga n'umurindi muto hamwe n'ubwinshi bw'ibikorwa byo gusubiramwo canke kubaka bikorwa n'ibisata bijejwe inyubako ubuha canke arabi abashinga amateka niyo nzima na Olivier Suguru barerekana amakenga ko ibyubakwa bishobora gutarama kuko ubikora ariwe agaruka akisuzuma abishikirije kuri uyu wa kabiri bariko bari uheza icegeranyo cisuzuma ryakozwe na Sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta mu bushiranganje bujejwe ibikorwa bya leta byakozwe kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2023 Umushiranganje Dodoni Dukundane yamenyesheje ko gushika ubu ibikorwa bijanye n'inyubako bishika amajana 205 ibirenga 80 ari ibyo gusubiramwo amabarabara Umushinga amateka Leopold Hakizimana we abana ko bimwe muri ibyo bikorwa byohabwa abikorera utwabo kugira binyaruke asigura ko hari aho usanga baratanguye ibikorwa ariko ugasanga babihebeyeho ubwiwe yaba ari uwikorera ibyiwe ntiyohera ntiyoheba ibyo bikoresho umushikiranganje aremera ko ibikorwa ari byinshi ariko ko bigenda neza nubwo utunenge tutabura asigura ariko ko ibyari bimeze nk'ibihagarara hanini byaterwa n'ubukene bw'amahera famakungu n'ibikoresho Hagataho uwo mushiranganje w'inyubako yamenyesheje ko ikibazo c'amatongo muri karitsiye Nyenga Busoro muri komine ya Muha mu gisagara ca Bujumbura kigeze mu nzego nkuru z'igihugu. Kubwiwe nizo zizotanga intumbero gukurikizwa kugira ngo ico gice gitunganywe neza. Dodone Dukundane asigura ko basanze ico kibazo kirimwo ibihushane byinshi. Kamwe mu turorero atanga nuko baharuye abiyandikishije basanga uburinganire muri mu nyandiko buraturuta uko aho hantu hangana. Asaba aberwa nayo matongo kurindira bihanganye kugira ngo leta ibitorere inyeshu ariko abashinga amateka bavuga ko ibi bintu birimo utunenge twinshi cyane kandi bakavuga ko hakwiye gukorwa ubugenzuzi bwihariye kuko iboneka neza ko hashobora kuza amanyanga akomeye cyane. Tuvuye kuri iyo nkuru amakuru yacu tabandanize ku nkuru iriko iravuga cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho umugambwe rw'ubutegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo usambure umugambwe seneri kuko umugambwe rw'ubutegetsi urabona neza ko mu 2025 na 2027 udashobora gutsinda seneri kuko seneri ni umugambwe ukunzwe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari umugambwe uri korahurumbirwa n'abarundi batari bake akaba ariyo mpamvu leta iri gukora ibishoboka byose kugira ngo isambure umugambwe kuko abategetsi bakomeye bakomoka mu mugambwe rw'ubutegetsi CNDD barabona ko atakibanza bazaronka mu matora yimiri imbere mu mwaka wa 2025 na 2027 mu gihe seneri yaba igifise ingufu kuko abarundi isinzi bariko barakunda gatorwasa kandi barabona ko ariwe azaza kubakura magorwa batayewemo n'ubutegetsi bwa CNDD akaba ariyo mpamvu hari integuro ihari ihambaye cyane kandi iteye ubwoba yo kugandagura bamwe mu ndongozi zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi izindi zigafatwa zigapfungwa abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero ibyo nyine bikabiri ko birategurwa n'abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD babona ko igihe seneri bagera mu matora igikora ibintu bishobora kuyangara kuko abarundi bose barabona ko seneri ari we mugambwe ushobora kubakura mu ngorane bamazemo imyaka myinshi. Obaharaye harusohotse umugambi mushasha wa CNDD ukuzimanganya burundu umugambwe seneri. Kubera ko umugambi wo kuwusambura bakoresheje kubacanishamwo ibibyoti babonye ko uwo kwega akarambaraye ku gihugu ubu bahisemwo kufatanya n'iyindi migambi ngiye kubabwira kugira ngo basambure neza umugambwe seneri kuko barabona ko agatorwasa azatsinda amatora yimirije imbere mu mwaka wa 2027 bakabona ko kandi ayatsinze ibintu byabibakomeranye kuko barazi neza ko bakoreye ikibi abarundi kandi barazi neza ko agatorwasa atabihanganira akabariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bazimanganye ubuzima bwiwe murazi nk'amasanganya amaze iminsi ahura nayo ariko bikaboneka neza ko ari amasanganya aba yateguwe n'ubutegetsi kubera ko badakeneye kumva izina seneri canke izina honorable gatorwasa mu matora ya 2025-2027 hateguwe safisha nshasha ico bise gukuramwo indobyi. Kubw'iyo ntumbero harahashizweho umurwi wo kwibanga ridasanzwe uzoca ugendereza indongozi kuri nkuru za seneri uhera ku mukuru w'umugambwe seneri honorable Rwasa n'abandi babona ko bazobabera intambamyi mu matora ya 2025-2027 igikorwa bataziriye gufata dosiye mu ntoki gufuta dosiye gufunga abakozi ba leta nyuma bakabasaba kwinjira mu mugambwe CNDD ku ngufu kugira barekurwe baze bace babajana muri polisi bapfungwe amezi atandatu nyuma babafungure bamaze kwirukanwa mu kazi. Oba hashyizweho umurwi uzonyuruza wongere wice no kuvuga uzonyuruza ntagasho azoshirwamo ahubwo azajya ahita yicwa kugira ngo bamare umugambwe seneri ku butaka bw'u Burundi kandi bawuca intege ku buryo buboneka. Oba harashizweho umurwi uzonyuruza wongere wice no kuvuga uzonyuruzwa ntagasho na kamwe azigira ajyanwamo kugerageza ku buryo seneri itazongera kuvugwa kuko icitwa indongozi nkuru uhereye kuri kizigenza bazoba bamaze kubasafisha kubakuraho nkuko mumaze iminsi mubona ko agatorwasa amaze iminsi ahura n'amasanganya ariko bikaboneka ko ari amasanganya aba yateguwe n'ubutegetsi ariko Imana igakinga. babonye indongozi za seneri ziheze ku rubuga rwa politiki bazoca bashiraho ibipyoti bice byinjira mu matora ya 2025-2027 baserukiwe na Leopolo nk'umukuru w'umugambwe seneri bazoce bashigikira mu matora mbere uko azoba yabaye kose ko yagenze neza bazavuga nyine ko yagenze neza kubera ko umugwi ugiye kwica no kunyuruza baseneri wateguwe mu ibanga ridasanzwe hazetegurwa icirwa ibiganiro by'agahemo byo guhuma amaso amakungu. Ibyo biganiro bizohuza indongozi za seneri z'ukuri zizoba zigihema bazifatanye n'izindi zahemukiye umugambwe zimwe nyine zitandukanye na honorable agatorwasa. Bazobahuza n'ibifyoti ku ngufu banyuma batumvikanye hazoca habyuka akajagari batane mu mitwe hanyuma kakarwe kabicanye gace kama kakomeza kwica abazaba nyine babiboneka ko bateye ingorane nkuko nyine byarayiwe biteguwe na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi babona ko igihe agatorwasa yabatwaye igihugu cy'u Burundi ibintu byabakomerana kuko agatorwasa ni umuntu utihanganira akarenganyo akaba ariyo mpamvu babona ko igihe cyose yabashikiriye intebe isumba izindi ngaha mu gihugu cy'u Burundi abasenefede babahuye n'ingorane zikomeye cyane kuko nka bose barahemukiye igihugu bakabona ko yahita abashengeza imbere y'ubutungane akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bazimanganye ubuzima bwiwe ndetse ajyane n'indongozi zimushyigikiye zo ku rwego rwo hejuru. Tuvuye kuri aya makuru ari kuvugwa mu mugambwe seneri ababaje kandi ateye ubwoba aho benshi mu Burundi basaba leta ko yaheba iyo ngendo yo kugandagura abatwara seneri kandi bakareka gucanishamo abari muri seneri. Tu amakuru yacu tabandanirize ku nkuru nanone iriko iravugwa aho Dieudonné Murengeratwari yahoze arongoye banke nkuru y'igihugu BRB yasohowe ibohero. Nyuma y'amezi atatu yaramaze apfunzwe wahoze arongoye banke nkuru y'igihugu yarekuwe kuri uyu wa kabiri. Dieudonné Murengeratwari yahagaritswe kwa 7 gitugudu umwaka uheze wa 2023 mu byo yagirizwa harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu igiturire no kunyonora amatungo y'igihugu. Amakuru RPA yahawe n'amasoko yo mu gisata cy'ubutungane amenyesha ko Dieudonné Murengeratwari yarekuwe ku gikenye cy'utwara ibiro bikuru by'iperereza General El Defense Habarurema uwo mutegetsi ngo yamye aguma asaba ko arekurwa. Dieudonné Murengeratwari yahagaritswe yari amaze umwaka umwe agenwe ngo atware banki nkuru y'igihugu ariko akaba avugwa mu manyanga akomeye cyane ariko icyatunguye Abarundi nuko nyine yahise asohorwa ibohero ko arekuwe n'intwazangabo ikomeye cyane irwara iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Tubibutse ko mu byaha byari byatumye uwo muhu yahoze arongora BRB apfungwa harimo ibyaha byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ruswa n'inyuruzwa ry'itunga rusange nk'uko byari byashikirijwe n'umucirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi igenekerezo rya 10 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kwa ariko abateguriye uwe cy'ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.